Okushuthi umfethu wabona ngomhla ka-5 December 2017 emaphepheni ukuthi inesifiso sokuthi kugcwala imapita before uCasper egcwalisa. Kushuthi akuzange kumphathe kahle lokuthi ngiraise lonto.
Oh yeah.
Wavele wathi naye kunomcimbi azowenza awuqambe ngegama lakhe. Angithi nawe engazi ngizowenza kanjani. Uzibona uma wenza into by ubona umuntu ezoyenza ungazi ukuthi inhlelo zakhe zimi kanjani. Wawuqamba ngegama lakhe, wabiza abaculi bonke, thema ngabe sebefikile abaculi. Esikhundleni ngabe uyababonga ukuthi bamlekelelile umcimbi wakhe oyimpumelelo. Yena wazothi ugcwaliswe yena yedwa ngoba inhloso ukuthi igqamena. Kugqamena yedwa kulo mcimbi wakhe ngoba lo nkundla igcwaliswa nje only 6000 kodwa lapho kafika abantu bawo 3.5 ngeke kodwa sakhuluma lokho ngoba asifuni nathi kube ngathi sikhuluma indaba zabantu. So ke wawubona ke nawo ngonyaka odlule uma ngithi inyakazisa lento yasemabhida naye wayivela anyakazise yakhe gijime oshutha ngaphakathi enkundleni ngoba inhloso ukuthi kuliwe nami. Okay. Ngitheke konakalela sengimemezela ke kulo mcimbi ngo 30 March ngokuthi yena ubheke mina nge 30 March naye babonile abantu eposter enza ama flyers esho ukuthi naye umcimbi wakhe unge 30 March. Uthema ayibona ukuthi iyashuba ngempela iyaqhubeka ukuthi nge 30 March wavelwa khokhela abaculi ama 5000 bangakutshela abaculi abakhokhela unqaba abakhokhela ama 5000 ukuthi lo mcimbi wakhe abantu bangaya emabhida nge 30 beze kuye ngoba sayinisa ama contract asho ukuthi lo 5000 engunika wona exclusivity yokuthi mangabe uya kowami FNB awuye emabhida. Alright, nakhona lapho ngiyithulele nje ngoba ngiyona indoda etatazelayo. Ngiyindoda eyenza izinto nje ngesineke ngoba ngiyazazi ukuthi into uma ngiyenza mina ngiyenzela emoneni, yabona. Ushuthi ezweke unkabi ukuthi u-art and culture womunye umnyango oxhasile lo mcimbi. Enye into kumele futhi simchazele yona ayazi ngoba akayazi ukuthi uma ukhuluma ngohulumeni awukhuluma ngenhlangano. Uma uthi umcimbi uxhasa uhulumeni usungaxhasiwe inhlangano. Uhulumeni usukusukhuluma ngecollective ya wonke amaqembu ezombusazo ngoba i-department is not about inhlangano but if i-department isuke ngaphakathi kukhona abantu bawonke amaqembu kuyavotwa ngaphakathi kuvunyelwane wonke amaqembu lo mcimbi awuhlali ubeyimpumelelo. So ke yena wajezisa ukuthi kunenamba kababa uNathi Mthethwa. Uma inenamba kababa uNathi Mthethwa wamfonela wazothi baba uNathi ngibona ngathi kunomcimbi kamasikande oxhasile kodwa mina ngikho angithintiwe kuwona. Athi kodwa ke ngicela ukuza eofisini lakho ngizokuchazela ukuthi ukuthi lo mcimbi engikhuluma ngawo ukanjani ngitshele ngoba khona izinto ongazazi yabo. Afike ke eofisini ke afika unyunda athi yena umcimbi right lo wakhe azo wakhe kamasikandi azowenza ngomhla ka 38 May ngaphela ngazi ukuthi ikube kulesi gaki yabo. So ke bese thi mina baba uNathi ngaya kulomcimbi wasemabhida nginayo inkinga ngiyafuna ukuya. Inkinga enginayo abalandeli bami uma ngiya bazobona ngathi mina ngiqashwa uKhuzani. Ngcono wena baba uNathi umemezele ukuthi lo mcimbi akuwona okamasikande kodwa kahulumeni okusithuthukisa amaciko kamasikande. Mina ke ngizothi mase ngithi ngiyaya khona abasezu ukulwa ke namabalandeli ukuthi ngiqashwe lo mfana sengizokwazi ukubatshela ukuthi no mina nje ngithintwe ezikhulu zenhlangano noma zikhulu zikahulumeni zathi angiye emcimbini wawo uhulumeni. Angithi manje waqamba amanga wathi umcimbi kahulumeni wenhlangano waninda wazwathi abaculi abaya lapha babulawa indlala abaculi abaya lapha. So ke uma ngabe esesho njalo usefuna ukuthi uhulumeni wena amemezele ukuthi lomcimbi owakho uhulumeni bese enatshela isizwe songa ukuthi ngathini angishongi lomcimbi wahulumeni ngangilinde vele mina ukuthi ngithintwe zikhulu zenhlangano nekhulu kahulumeni sezingithintileke sengiyaya balandeli bami ngoba lo mcimbi sokucacile uvela kuwona kwamasikando kahulumeni angithi strategy sakhe sokuthi abhixe lo mcimbi yabo sengithintwa-ke mina ihhovisi lomnyango lithi umfo ufike wasuggest ukuthi akubizwe mina naye sihlangane ngqongqoshe kuvunyelwane ukuthi yena useyingxenye yomcimbi bese yena uma iphuma lapho uzobe sephuma esethi hhayi nganitshena-ke nibonile ugijimele owayeyikhulwini wazothi azingincenge ngiye kuleya mcimbi balandeli bami sengiyaya-ke kuleya mcimbi ngoba ubeseze wayongiceba bese wina iy'nhliziyo zabantu ngoba uyathanda kube ngathi uyadatshukelwa efihle uqile yabona so-ke ufuna ukusebenzisa ukuthi mina uyangazi ngiyahlonipha uma ngithintwa zikhulu ngizosukumela phezulu ngiye e-ofisini oba ngithintwa zikhulu kanti kushaye phansi kwathunqa ngoba ngihlakaniphile kakhulu so-ke angizuyenza into angenzisa yona ngenhloso yokufeza iy'nhloso zakhe njengoba ubebhalile ey'nkundleni zakhe zokuxhumana ukuthi ngizoliveza iqiniso ngizosala ngedwa entabeni ngima ngedwa kodwa kusala iqiniso lizovela ekugcineni ngifuna uhulumeni uyisholo wona kulo mcimbi kwabani ingoba yena ubazi ukuthi uzogijima aye kungqongqoshe ayothi akungqongqoshe akabemezele umcimbi akuwona kwamasikando wakhe ungqongqoshe kuze ezokwazi mayeya abalandeli bakhe kuzoba sengazi ukuthi ngoba yena ubona sengazi ukuthi mina emva kwalo mcimbi ngizothi ngaqasha kwashacima emakhasetheni kanti angikho lapho yabo lo mcimbi ukuba initiator yayo angiwenzelanga mina ukudelela abaculi kunabaculi abadala la okumele ngibahloniphe kunabaculi angikwazi ukuzothi entweni yabaculi bonke ngithi mina ingami le nto le ingakho ngithi kunesiqubulo esithi ingami ngawe ingathi sonke so angikwazi ukulanda obaba ushwini nomuntu ekhala omfikiseni magubane ngithi zokhuphula into amasikanda ekugcineni ngizwakale sengithi mina le nto kwakungeyami angikwazi ukwenza lokho ngendlela engibahlonipha ngakhona abanye-ke abaculi so-ke yena inhloso yakhe enkulu ufika-ke lapho usethi-ke don't worry about ukuthi ungikhokhele I will go there for free but ngifuna ungixhasele owami umcimbi kuze ma ngiya lapha ngizoya lapha bese nami ngixhasele owami umcimbi yabo bese uyamtshela naye ukuthi eze kowami yabo but mina lapha ngizoya njengento kahulumeni yabona ngoba enye into okumele ayazi uyabona into once wayibiza ngegama lakho usuyone wayiqeda nje loo nto leyo ngoba ekugcineni kosuku vele uzothi wena yabo yonke into ingawe so yiyona nkinga-ke abhekene nayo akayichazeli igama leli ukuthi igama lakhe uthi le eyakhe yomasikanda akasho ukuthi igama lakhe li aqambe ngalo angithi usebenzisa ukuthi phela ikhula ayiwazi umculo wakhe yabo yes so-ke enye into leyo engithi mina izwe ngiyafisa ukuthi lazi ukuthi sibhekene nesitha esikhulu sikamasikandi esifuna ukuba udla yedwa ashayine atsake labaculi ashintshe iy'moto ekubeni abaculi abaningi besebenza kanzima ukuthi umasikandi uhlonishwe nanokuthi igama abuye alisebenzisa athi yena uzokhuphula umculo umbuzo uwukhuphulaphi ngoba even ngisho ikhampani yakhe is not registered ayina tax number ngengabhala nje ngathi ikhampani yakhe ayivezi i-tax number ayikho akabathatha abaculi ukubasiza akasizi muntu nje uyisiza yena so-ke umuntu onjalo kunzima ukuthi alwe nami kunzima ukuthi alwe nami ngoba mina uma ngabe ngithi senze into siyenza soke siwumasikandi thatha umasikandi siwubeke ebalazweni nje ukubona umasikandi namhlanje uvele ey'ndabeni kukhulunywa ngawo wherever izinto ongazi nayo kulezo ziyokwenzeka so ngomhla ka-30 amehlo onkazobethe njo emozimabhidi la khona kufuneka sidayisele khona ubuciko bethu izwe lonke libona ukuthi umasikandi yini kuze nangomuso uma ngabe laba abahleli bakamasikandi abanye babenza ama-festival uma beyocela eminyangweni yonke uxhaso lukamasikandi bese umnyango ithi yeyi asiwuxhaseni umasikandi siwuxhase ngemali enkulu ngoba umasikandi une-potential sawubona ngomhla ka-30 lokho kwenza ukuthi abahleli bemcimbi ma sebeza kuthina njengabaculi befike befake izama ey'the thuthu silungiselele imindeni yethu ngoba uma uzothi abaculi bayalamba wena ongalambile yini ofuna ukuxhasa ohulumeni wena ongalambile phela right funa kuyihlalele ekhaya funa abawusaculi waye ufuna uxhasa kubantu waye ukuthi abantu abathenga umculo wakho waye ukuthi abantu abeze emcimbini yakho ngoba wena ulambile yabo so-ke akadedele thina esifuna ukuthi lo mculo uyokondla izukulwane nezizukulwane sifunde lo mculo usizuzisa ngoba sinemndeni sinakho konke ilokho nje wethu engakuchaza kakhulu ngithi abantu kubaleke nje bama baqonde ukuthi it's not about ukuthi akekho umuntu omncengayo akho khule ezimfonelayo ukuthi ufuna ukushintsha idirection yokuseva inhloso zakhe zokuthi lomcimbi ngoba wathi enifuna ukuyiprove right lomcimbi wehlangana ufuna egcinene kube ngathi ubizwe inhlangana ayikho lento esho